wasa na sisi Tanzania. Ngao yetu moja tumeshikilia. Heri tujiulize bila kudhania, mambo gani muhimu tumezingatia. Ngao yetu moja tumeshikilia. Heri tujiulize bila kudhania, mambo gani muhimu tumezingatia.
Makerere, ningine kele. Sous-titrage Société Radio-Canada.